I'm a guy, Daga Triple M. I'm about to do a presentation, and I hope no one's with it. Sanbon,
Yeah.
Ninjan.
Sapir.
Triple M, system, we bear and jar of magazine, a cool guard above Triple M, in a poker corner, Imajako, quite a trend, Yapezulu. Once was either in younger. Uphumusa 30% interest. Triple M ya into elula nje ngoba akudingeki ukuthi mhlawumbe uzuhambe emabhenki uzujoyine, kumele nje ujoyine over ifoni yakho. Ya Triple M i-system ezosisiza thina abantu abahluphekile. Triple M ngathi mhlawumbe unetepu intathu. Sokuqala ilapho nawe usuke uyilunga lawo Triple M, lapho ukwazi ukuthi ujoyinise khona abantu ukuze uzokhuphuka futhi uye ka level 2. Ilapho suke wena nomndeni wakho mhlawumbe nabangani bakho usubajoyinisile ukuthi bezojoyina nabo Triple M. Sesithathu ilapho osuke usubonakala khona mhlawumbe nasemphakathini, yawa ukhuluma ngo Triple M, usuyoshaya nama presentation, mhlawumbe usunawo kune website yakho yokuthi uvule mhlampe i-page elikhuluma ngo-Triple M.
Mhlobo ukuthi i-ID uyadinga ukuze urejiste khona ngithi.
Sho, kudingeka futhi uyadingeka i-ID.
Alright.
Bakudingeka umuntu ona-18 kuyaphezulu.
Okay, nasefonini uyakwazi ukurejista.
Sho, uyakwazi futhi ukurejista.
Umuntu ongaphansi amfaki?
Angiyazi uyakwazi ukufaka. Under-age.
Imali uyifaka inyanga nenyanga.
Ya, ngingasho
bese
kanjalo.
khona inyanga mhlawumbe ongayifanga nje. Usuphumile Triple
Hayi, awakaphumi. Singakwazi ukuthi uqhubeke uyifake imali yakho. Khona omunye nombuzo?
Ujoyina u-Triple M uqala ngamalini?
Uqala ku-R100. So far, phela ni wena. Any questions?
Okay, nje ukuthi uma uyimemba ya-Triple M ufuna ukuba like i-guide enza ama-presentation, yini nani ofuna le uyenze in order for you ukuthi ufike kuleso stage?
Njengoba kade ngishilo nje ukuthi la akwazi ukuthi uqale khona ujoyinisa abantu bengene nje ube baningi. Kodwa omunye nomkhulu.
Like khona
nje. If umuntu anganayo i-website, kufanele uthenga uthole yiphi inamba
ngi nje phela i-information uzoyithola ngesikhathi ungena ngathi ukuthi mina uzothola khona ukuthi kudeke izinto ekanjani.
Mekwenzeka mhlawumbe uma blocked u-Triple M, ikhona indlela la engingakwazi ukusizwa khona, like khona i-ofisi engiye kulona or ngiya kulo muntu ongisayine in u-Triple M, like ngenzeka like ngiphuma kanje ku-situation ukuthi ngibe unblocked
Oh, uyakwazi ukuthi ungene khona kwiwebsayithi ka-Triple M ubatshele ukuthi ublokhiwe, ucela beku-unblock. Ngingasize
Right, I'm sure Kate.
Any questions?
30%, how many percent?
30%. Yabona nje mawufaka u-R100 wakho nje uphuma su-130, yabona leyo kufanele uyi nje uyasebenza uyihlalele ekhaya lo.
Sure Kate.
If ufaka u-500?
Yo, ke lo nje uzibali interest at 30%, so 30% nje interest. Ukhona umuntu nombuzo?